jump in first.
Jump.
Yeah, jump.
Mose Billy Joe Miniko Shua belt niangu forever, so make sure uko ready zaidi ya ready, cause I'll end up your career.
Leo belt na kwambia naenda kwa belt na kuja kuichukua, usicheze na mimi sawa, nitachukua.